Nabomdeni bangifihlela mehlo njengomnyango yakwinhliziyo njengencwadi yisambulo kusho khona lusekuthando ninemibuzo ngabakushoyo nithathe yonke yami imfudumalo hlale hluthwi bandla hlale hluthwi bandla hlale hluthwi bandla ndodana ngokukhumbula hlale hluthwi bandla hluthwi bandla hlale hluthwi bandla ngobe nibeduze kwakho hlale hluthwi bandla hluthwi bandla hluthwi bandla ndodana ngokukhumbula lihluthwi bandla lihluthwi bandla ngobe ngimeduze kwakho bantukile yena umama wami baxhaphaza nezingane zami balebile ithalente lami bamoshile umsebenzi wami ngikusebenzele yebusheni bami jela mina babuvumeleni uthiki hlale hluthwi bandla hlale hluthwi bandla hlale hluthwi bandla ndodana ngokukhumbula hlale hluthwi bandla hluthwi bandla hlale hluthwi bandla ngobe nibeduze kwakho lihluthwi bandla lihluthwi bandla ndodana ngokukhumbula lihluthwi bandla lihluthwi bandla lihluthwi bandla ngobe nimeduze kwakho khona manjalo sekusekuseni sithula kamnandi inyoni emfuleni sebe yelanga ebusweni bami kusho khona ngigciniwe mseni uthi ndodana kungapheli umsebenzi wakho lapha